kwa my Ghana marche bedwafi clote kole marche bedwani nkra hasei Dr Zanetor Agyemang Rawlings and what she said ye kabima menka bi ye kura mu ye no na ni asopa ye dimso ma ye when the fourth republic free ho no se vie ngotwe bia na ban no adane marche bedwafo te ase Ghana fo te ase ni asesa kwa ban foforo mu said ye to aba ya abane ekobia na Ghana fo te ase medane ye che se kabima menka bi no aye bo ho dewro no ampaya te ase
Dr Zanetor Agyemang Rawlings e de sanse mi to jewa bra wo kotena mu se abedwani e wo Munich Security Conference a e ko so e wo Munich Germany oka yi hi ase amanyofo e bon to a wo ma won sika se mu da wo fan se be ya enko ye se wodi sika enye won dia e na e bon to an wo abegye afri aban no e ho eno achi wo kadeto aso se wo hwese de aman ahodu obi afri ka bi mamen ka bi amamu mu e ko so ja aban mu a e kyerɛ se aban ahodu a aba no e mo a omanfo na de yi omanfo no so nyema wo mo ne senti e na sansem yi abepiem owie no kasafa ai any fake news e won sensem ho a odetu dwase ne nyina aka ho bi na kema menka bi amamuo no entimi enkoso no kyerɛ sɛ wo man Ghana enipa opepe aduasam yensa e na ewo mu a asemti atesa ekwa kyerɛ pa sɛ ye papa wo sɛ nya papa ne nyina no e wo sɛ omayi timi yire ne cyber security e ho bambo mu owie wo kasafa autocratic trade trap ensem ho a ɔkyerɛ sɛ wobɛhia sɛ adwumayɛku awodoɔ bɛterɛ wɔ mo abɛfo ntentan adwumadie mu sɛ bɛyɛ a sɛdeɛ wiase ɛdane no wɔ mo nso bɛtumi adane bie wɔkɔduru adwumadie no ase no ɔsaa bɔɔ ne din sɛ wɔyɛ co-chair a wɔbɛda global network of women legislators in defence security and peace ɛho
abusua yɛnyina saa nsɛm yi so na yɛna yɛ ho nto adeɛ mmara yɛbaadeɛ akatwie bɛtoa so